Inyuma y'urukino rwahuje umugwi wa Musongati n'umugwi wa Vitalo FC kundwe ya 19 mu gisagara cha Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma, Musongati itsindwa ibitsindo bitatu kubusa n'umugwi wa Vitalo. Omar Ntakagiro mumenyereza w'umugwi wa Musongati FC hamwe na Sahabo Paris umenyereza w'umugwi wa Vitalo FC baratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru bafatiye kuri urwo rukino rwabahuje no kuzini nkino iyo migwi ibiri igiye gukina kundwi ya 20.
Eh nibaza yuko premier mita twakinye neza bwa mu cyo cha kabiri twashobye kubareka en plus bara bashaka kwigori facilement amatumaze kuronka ikariti tukura ngira byace bigorana gusumba kina turi nusu ni byari koroha contre vital
ino tsinze kuri wewe ivuze iki bwa mbere
ni ntsinze joshe uko tubasanze ukivuga cyabo n'abafana babo byari byoroshye mugabo ni ntsinze duhaye icyizere cyo kubandanya neza muri championnat.
Vitalo imisi yose yamiza mu gice cha kabiri ikanatsinda ni giki wama wahinduye cyane cyane mu gice cha kabiri.
Nibazaho kenshi ari abakinnyi tuba duhinduye bazana ingufu aba mbere kenshi muri premier mita ekipe ya mifisi ingufu ekipe yose muhura muri premier mita bigifisi ingufu ariko deuxième mita nibonera ekipe iri bien préparée.
Twabonye abakinnyi banyu bisa nkaho batashimishijwe n'ingingo y'igitsindo cha kabiri namuganyu niko mwabibona canke ni pressure ya match kubakinnyi.
Bo kiramu nashoya kuraba akaba yayibonye uko abibona ngumba ba decisive yuko ari penalty. Kanzime ravuga ngo bamugardia yamukubise shoba kuba ari byo canke ko cyaravyo nabonye. Mugabo ngira yari pressure ya match igeri cyashavu bagize uko peut-être bo babona ko atari kose. Mugabo ibyo birashika muri match gikuru nuko penalty yabaye yatewe na ngorane yabaye munyu.
Kabonye ibitsinde bitatu bya rwese muri deuxième mita premier mita abuziki.
Premier mita twakinye kandi bakinye nabo neza. Ngabane twashoboye kuronka amahigwe ama tugarutse twashoboye kwinjiza abakinnyi bashasha turahindura ama tubona kuronka ibitsinda
mashi statu nikurikiranya mu munsi birase tuvuge ko muhevye namwe muvuga ihangiro muri mwihaye
oya ihangiro ryacu nitwe turize eh kandi ko na dutsinzwe no munsi nta ntege biza kuduca ko tuzobanya ihangiro ryacu turashobora kurishira kurishika ko
kesi Jordan no munsi nyabonetse yo bari
Kesi Jorda amakuru yiwe ntayo notanga ubunyene nzo yaba ikindi gihe. Jospe azoboneka kuri urukino rukurikira.
Ngiye kwitegura urukino rukurikira gute urukino rukomeye rugiye kubahuza na Flambeau de Centre.
Urukino rutoroshe yuko ni ekipe iri nyuma yacu kandi nibaza ko tunaniwe ishobora gucidutsi twegera cyane kagashaka ku kibanza turi tugiye kwitegura gukina ibishoboka byose kugira ngo none dushobore kurutsinda.
Ikarti tukuru yabonetse ku rwande rw'umugwa Musonga ati ariko yabafashe iki?
Yaba diminuwe twashe dushobora gukina turi hales. Nibaza ko bakinya ari gice natwe dukwiye birumvikana yadufashije cyane.
Coach hagati ya Valira mbona na Hussein ninde munyegori wa mbere kubwaho?
Nta wa mbere nta wa kabiri bose barashoboye.
Kundwi ya 20 muri Primus League Burundi Musongati izokwakigwa n'umugwi wa Bumamuru ku kibuga citiriwe Urunani mu ntara ya Cibitoke. Vitalo ice yakigwa ngaho nyene mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma n'umugwi wa Flambeau du Centre.